Not again, Kenan.
Not again, Kenan. No, good luck.
Ka Chukwu na ndụ a na mele onye ọbụla ibe bụ ọchịchọ nke obu onye na-abụ eziokwu ka a dochaa.